emabunda mfethu shibu ngale sikhathi ngisalusa inkomo kunento engayinotice einkomeni wanotisana inkomo enomali asibinandaba nayo shibu iyahamba iyodlela utshani siluse asinaga kakhulu shibu kodwa mfethu inkomo ingazala shibu yila khona sicala sinaka khona shibu size siyishaye ubisi lwayo sho yona ingaba frustrated why ngishaywa kanti ishayelwa ubisi lwayo
mvangeni
number 1 ubisi lwayo mabunda besilidle ekhaya sidla masi sidla yonkini ngendaba yenkosi impilo yabo ingabi safana naqala mabunda ngifuna ukuthini mfowethu ngifuna ukuthi kunezinto ezizokuvukela kanti ushayelwa ubiso nalo kanti ushayelwa lento ezofida izizwe ngoba kwesinye isikhathi siyazibuza ukuthi why impilo yami ingafani abanye abantu mntaseka unobisi and lo bisi onalo bona banalo ngoba iy'nkomo zonke azithithwa ngokufana kodwa inganele ukuzala bese bayithitha ngenye indlela kunento oyiphethe and njengoba uphethe le nto angeke mntaseka bakuthithe njengabo bonke abasuda
mvangeli nayi into engimangazayo
shoba
ubisi uma le nkoma izozala nobisi akulona labantu kodwa elenkonyana kodwa abantu bagcine bathathe iadvantage yenkonyana kuze bathwale ubisi enkomeni lalela la mvangeli uma kungananankonyana ngeke kuphume ubisi notice something ngizothi mfethu unkulunkulu siyakuye kunezinto esiyithola kunkulunkulu hayi ngoba sidizeva kodwa ngokuthi wasithanda izwe
kangakawazwanikela
ngendoda nokuwujesu inkonyana sathola inkonyana sathola nezinto zenkonyana kunabantu abanga-understand ukuthi uma uza kunkulunkulu utholi yena kuphela kunezinto ozozithola that is why the Bible seek ye first the kingdom of God and the rest shall be added na abantu abasayayo basayela ubisi
ngoba mabunda ngifuna ukushaya isitembu kule nto esho abantu abakwazi ukusenga inkomo umthetho uthi awukwazi ukusenga inkomo inkonyana lingeso ngoba inkomo izokhahlela awukwazi uya kubaba kodwa uJesu unganayo ngoba kunabantu abafuna ubisi kodwa inkonyana
abayifuni
abantu abasikhaya kafunani umbuso wezulu konke kuze nezelo ngoba mabunda umzwe kahle mfethu uma eshaya uJesu kufana nokuthi kwakushaya ubaba le nto eyenzeka esiphambanweni mntasekhaya uthi ujesu mabunda nina niyongifuza okwenzeke kunina nakini kuzokwenzeka le zinto ezikushayayo kufunwa lo bisi lolo lukuwe
nayo mvangele nayo ufaro ukwatisa ingane ezalwayo kanti inkinga ayikho kuJesu ozalayo or ayikho kuMose
ozalayo
kodwa ikuphepose yalomuntu ozaliweyo ukuthi uzofika akhipha abantu from Egypt okusho ukuthi akuliwa nawe kuliwa nale nto odalele ukuthi uzoyenza so bantwana basika si-understand something the problem is not us sina asigalanga muntu aseyasukela kodwa le mission nepurpose kaThixo nezinto lezo uThixo azifake thina izona esenza abantu bazonde kangaka wena la uhlala ngakhona abalwi nawe kodwa balwa nepurpose yakho kunokwenzeka balwa with the fact ukuthi wazalelwa ukuthi uzovusa ikhaya inkinga kusuwena yilento ozoyiyela
hayi sithi sizulu kushaya edonsayo
hayi
uyabona njengoba ushaya mntana sekhaya ukuthi uyadonsa ngoba mabunda inkomo noma amahashi noma amadonki angaba wonke kujoka kodwa mabunda washaya ngokufana ngoba kushaywa edonsayo uyabona le zinto zonke iziphakamayo ezivuka emndenini wakini abanye uzalwa noba kuvukela hayi mntana sekhaya uyadonsa ngoba mabunda isitha sithageta le nto enamandla
umuntu ongaphathanga isikhalo akuliwa naye
hayi
madoda nyakazulu.